Doho mamalo ng'ado ni governors kod jolupgi mosedhi rutaya ok owinjo yud chudo mag aeri kaka imiyo jotij piny owacho mamalo mosedhi rutaya. Kano ng'ado burano bang' riwruog governors chwalo bura e doho ka gidwa ni mondo governors mosetiko tich chul aeri, jayal buche Lawrence Mugambi okoni budget masani counties yudo ok nyal romo tayo chenro mag dongruok gi chulo aeri mag governors mosedhi retire bende. Jayal buche Mugambi nolero ni maendi nyalo kelo pek ne governors modonje office kod jopinye chulo governors mosetieko tich. Kendo wacho ni chudo ma imiyogi mag tieko tich midendo ga gi dho ngere ni gratuity oromo konyogi tayo ngimagi kata ka ok omedgi kendo aeri. Okoni bedo ni governors kod jolupgi gin apisas mag piny owacho ok onyiso ni nyaka chenro mag gi taa mana machal kod apisas mamoko mag piny owacho. Riwruog governors ni otero e bura e doho ka gidwaro ni mondo duol mochung' ne osach jotij piny owacho SRC one ni governors mosetiko tich bende oyudo aeri, dwaro makoro doho notamore.